Hei tohu I te rā whakatairanga I te mana o ngā taitama wāhine puta noa I te ao, kei te whakapau te kāwanatanga I te tekau miriona tāra, kia piki ai te kitea o ngā wāhine I roto I te whakahaere hā kinekina tākaro hā kinekina hoki. I kōreroa Krystal-Lee Brown ki ngā kaitākaro o te kapararau he kiwi I te rā nei, mō rātou whakaaro ki tēnei rā me tēnei kaupapa a te kāwanatanga.
He tauri te mana o te tāne ki te mana o te wāhine. Engari, he kōrero anō mo te whakangungu kia rite mo te rā tākaro.
Always had to make a lot more sacrifices compared to the men in terms of having to work full-time, having to raise our tamariki and then even just get the society to accept that, say, females can play contact sports.
Ko te hiahia o te pirimia kia kitea te rite o te mana ngaio o te wāhine ki te tāne I runga I waho hoki I te whira.
We're quite focused on the areas of pay equity where we do have some control. Obviously pay equity in sport is something that we are encouraging. We've already seen great gains being made, but there's a way to go.
Ka tuku nā te tahua hou I roto I ngā tau e toru, hei whāngai I ngā kaupapa whakatauranga, he puna tuku pūtea hoki tā rātau ki te whakapanake I ngā wāhine I roto I ngā mahi ārahi, kai ako runanga anō hoki.
Girls and women are 50% of our population and it's time that they were represented equally and treated fairly in Aotearoa.
Us being women, we're just grateful to see that progression and we're not expecting like leaps and bounds, but any small progression for women in sport is just huge for us.
E ai ki ngā tatauranga, te kāwanatanga, ko te iwi Māori te rōpū matua e kaha ana ki te tākaro I ngā hākinakina. E hiahia ana tēnei kaitākaro Māori, kia aro hoki ki te titiro ki ngā mahi hei whakatupu I te pāharakeke.
Oh, I think it's amazing to know that young girls are going to come out of school and be able to have the same opportunities as young boys do within the sport of rugby league. That just sets them up for a career path.
I do want to note that the strategy acknowledges that women and girls are not a homogenous group and that we do need to make sure that the programs that we develop recognise the different barriers, the different challenges and the different opportunities.
Kaore e kore ko ngā kupu o te rautaki hou, kia hāpaitia te hā uhine ahuone. He kai whakaaraara I te tukinga o te kapa rarauhe kiwi ki ngā Jillaroos. Krystal-Lee Brown, te Karere.